Abusia for more bibia kwaba enfamra de pa TV eso. Obaso na subscribe e de amaye. Ye nyire nim kwan ya Maadwoa efa so ehwere nim kwan wo kumase adum abonten eso meche eyedufie tawa ho. Wa bra ra ho sem we esiye no ye journalist fo. Ye nyina ye de ni eji eye nsem we achi. Ehwe eye adekopoti a chese eto Maadwoa no. Abusia fo ye nyina nim reporter ababonten se eye Maadwoa no ne abrante e frane se Mr. Dakum. Eye Ahmed eye tumasi etwe empena awo ye police ni na empena twen mu no susu se dru ba bi no Maadwoa etwe empena foforo ewo na chi na nam so mo de akoma show etwe etuo awo nu police ni di ye adwuma ewo Maadwoa eso e shooting no ma Maadwoa ato nanan mo se do so ewo asem we ba social media no so bia akere na dwen no a police ni no ekopie mu ewo court ma Maadwoa busuafo so ko ye no police ni ya toto na no bisa ne se eden na ba ye ama chese ayo otwe Maadwoa etu eso etua wase na Maadwoa edene ka 5000 Ghana cedis ana na nam so amache se otwe Maadwoa so tuo ama na Maadwoa wato ananom won se do so abusiafo asemwe eba ye no ye na ye de ya no anase ye ni eto fom no ye hu se Maadwoa na danfo bi aho ebon mu ewo ho abusiafo ni nyina ene sen Maadwoa sada na Maadwoa efri mu no sada na nyumre no na Maadwoa ewo fie mpo ani nua be ma be kasai se na Maadwoa dware awie wo de tawo asin na sen a o peso pye ni nua be ma ne so o stop no sister mempie na Maadwoa ne ho e panti ne bra no eja no ma Maadwoa ni akwan e pye sa bra no na according to report aba no e chese Maadwoa danfo bi e frane se eye Eunice e na chese obo modian e ko frɛ eye Maadwoa ewo fie a o de ne kopie mu odu fie tawo ho ama abrantie yi anya kwan akun Maadwoa ewo ho abusiafo ano na abayua no nkofo sisi a omo de omani asi ho se police fo ama modian na chese omo nko na chese omo nko hwehwe abayo e frane se Eunice no na chese ono so omo timi bisa bisa ne nsɛm esan sɛ sɛ ne Maadwoa efa so ehwere ne nkwa ne de enya dia eso ani ewo ho no mo sɛ ono ne kofrɛ Maadwoa de a na wo se e frɛ no ano na wo kɔ eye social media so a me de mani toto fɔm no ebi mo ekeka wo social media no so sɛ Maadwoa no nkasa na danfo no a e frɛ ne sɛ Eunice no wa report ne ho e de ama police fo data ewo ho sɛ abayo ano ana chese ono Mr. Dakun no twetwe nkɔmɔ ewo phone so na na Mr. Dakun ka kyɛn so okoku ne ho ewo eye baabi a ne ɔde ne ho akwakosia ɛnɛ police fo akye no Afia Schwarzenegger ɛde na no aba beto mu bi ɛkasa adamfo bi wɔ hɔ no mu a adamfo bi bɛde gyɔ ɛde wakɔ ɛyɛ baabi ankasa ɛkame a sɛ ɛyɛ Maadwoa adamfo no obi tree ɛyɛ Maadwoa ɛwɔ hɔ ɛne nsɛm bi ankɔfo bi ɛka Afia Schwarzenegger deɛ wɔse sɛ wo adamfo a wɔsɛ wo de wo adamfo no so num pae bɔ mu ɛwɔ sɛ wo bɔ mpae bi so adamfo bi a ɛbɛn wo bia ɛso ɛnyɛ sa ɔmukro ya na ɛne ɔmoto ɛnsɛ didi ɔmukro ya na bɛsan so ɛyi yɛn ama nea kɔ so ɛma police ni twetuo ne nyina ɛnyɛ nani a wo ne nsɛm a Afia Schwarzenegger ɛde ababɔnte na abusuafo yɛn kɔ ne nkote Afia nsɛm no mra na sɛ ne bɛkɔ no ma menka wo tap tap send adwuma kɔ bia wo Europe Canada US wo send this car ɛde aba Ghana wo de famo mu account ana sɛ bank account bɔ mɔden a na kɔ Play Store ana App Store na download the tap tap send app no wo download wi ɛbɛpusa so promo code ɛno nso ba Adepa TV and the asha oba the party we show we are who Europe you betcha 5 euros so Canada na say US and so I betcha $10 UK 5 pounds into cost you to tap tap send up no federal jumeni na elho FMI ne mo mukai na shana so say after our first transaction no and the bonus way at the ebemo yenko ni yenko tiye Afia Schwarzenegger emra
ebe kasi mbion na ubi anu yenko police no ku Maadwoa na nene ni yon na police fuo binom eyɛ nkurɔfo a obetumi akye obi na wamia nania ne sika wɔ ne ho nyinaa no wayere nagye nipa kɔ paakyɛpaakyɛpaakyɛ wɔ wo ntie ebie nipa kɔ ɔnka hwee o ɔfa baabia no wakɔyɛ wo biribi ɔyɛ wo biribi a ebi nie apolisifoɔ bi tumi hyɛ dakye wɔ bi ɛde rehyɛ ne mpaade ho ne asaa kyew Obu a wonya semi obeka ho. No ma discan ko ne wi obeka ho. Oh. Bibi wo wi ase o. Me ka che mo ne. Bibi wo wi ase ntini e da ya tu yo pun. Amo je 5000 pe. Ene ne nia. Ene na ko ya ne nia se den den. Se ke la bombo yo. Obi su o ha. Onu ni fi abe fo ato ne dada. Eno nye na dwene se. Na anu mpai boye abasu ye, ni obi aso ye ti ojaba ho, ni ayandere be, obebo bi. TikTok hun hi ane chen mpai bo. Enti wano ayato ono, any police ni assign di ne chino, omu mi enu ko shia, ye fene deadly voyage. Si mpai bo wate, si mpai bo. Na sampai ena ye bono, ye eja waso, udi wunto, wahini masa siso. Then, mintimi kani pi, at the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Apwe. Minima kanam for 4 months, ma kanam for 4 months, a kanam, my bread. It's only a damn for number. Bonitus umpire, bonitus waffle. And any penny na, and the befawa damn for a damn funty. Obi wawa wa jewo mopa. Obi wa ya bonny hoopa, ya bonny pa. Soon soon, so mess se wo da achapa. Oba usasa sembe ne fie gang. Me dem en kaso obi a ye be fu. Mo bi an fasem e shemano. Nan so so Maadwoa. Who tete a semua? Now she fee. Now was she damn. Now was she damn. And an adam for a beginning peer. And you cool. But sa say, none adam for you too many canoe. Oh, ye did it. It's as a gun, I'm like a soap to say, Obi committed crime. Dranny, who dranny, ye did it? Ye did it? Many punches a crime and cosso. Every corner so adam for no posts so no. Ono susu mumu mumpo no. Ye pa se mama no. Ne se nti ya wose de biya. Upo wona fufotini su panye. Empa ye no no. Opo anu se fie fo open asem. Enti ye open asem no. E wose ye fano su niye di ye ubibi. Niye di nyano. Na wuni mumpaibo. Na wuni mumpaibo. Na wuni akwanchire. Na wuni msadi yesi e bwa fwari ya wwa ayon kufabi suwa. E nye mbibi wwa hukura e yisi. Nenkaya dena asha demu. Nwa danfu befa upie. Nye bo uti ute ete ete. Nwa nwa befa anu wafani wedi. Umama nina ho. Umama nina ho. Umama nina ho. Yesu kona kwa tu se ubi itu nye bafo. Na wadi wasu eti yu. Bide msu mbebe ho. In casa mo kwam fam nko ya mi hu mi wa no dada ma wani na ho e wo hu hu nsem be spiritually awakening o generation we no mo de hu bibia el shi nko si aga shi ni wa hu we e die na beba eni mune
I'm sure for when it is some Afia Schwarzenegger at the Ababetu Dwa e wo ba so a no wa subscribe wo YouTube at the Amaye subscribe button wo bo so se ne be ya ye videos be ba bo nti be abenye bi ahwe san so akwa TikTok Twitter Instagram Facebook ne nyina eye Adepa TV me di eye Miss Ama Adepa be san so e share bi m makram
ha Johnny ah odi media grana u ka kire me se wo send me sika wa me ma twen sika ni meduru da Sabre yasa bank lai. Enemre ya yomu yasa bank lai. Unim tap tap.
Edi yansu ni tap tap.
Waira tap tap sen. Hese siye enu namano nifuwa nina adi sendi sikaba gana.
Iti me yedi yai.
Ube yede u Yusufu ube.
iPhone ofa.
A app store biwa ho Android for Play Stones we buho se ma. Uko na uchepe u download yombe buta asembo promo code na adi adepe TV asembo. Nwa sendi mi sikaba me. Kaka.
Afa si abeti mi o.
Ay ay free of charge.
Mama, o ko se free.
Free na dia eya mama ni se. O send dia sima pena bedru. Utimi de to me mobile money anasa bank account fatum me twen.
Wo se mi sani e won so be ka sisi e.
1 minute si.
Afa ha ho, me ko ho sisi e.
Aw. Why are dia pa yero ho? Pa money amie system. Not tap tap for her now, bank. Ah! Tap tap send. Says here, baby, and so tap tap send in the washroom. And no na man on it for be a some to charge ya too. Say and send this a couple and from an on Embra Ghana. I had the abaco per tap tap send. Uncle for Guswan no Perry and Umbra, who Machu will be a sendisica. Only I win him tap tap sender. And they are Mamma who tap tap send. Tap tap send. Retimu can come.